to see. The fundamental loneliness goes wherever two people dream together. Saw you first, the time was 3:30. When your eyes met mine, it was eternity. By now we know the wave is on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream too.
Say this with me. Da 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 da